mwitegure mwumve babyeyi namwe bavandimwe dufatanyije korera abasobanuzi ba filime mwongeye kwirirwa ese mungu mungu akomeje kubarinda tebe ne data mwabantu mwe gusaza no gusahurwa mu myaka 40 kumve uko zabamvuga bakunzi ba magagari namwe nshuti zagasobanuye mwongeye kwirirwa ebwo